Ego cyuti bakunzi ibiganiro byinkino bica kuri Induni TV ndabaramutsa nongera kandi nkabayikaze bivanye nabo muherereye muri kano kanya nkuko mwize rero Induni TV tudasiba kama tubazanya makuru ashushe nkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarurizi abarongozi abamenyereza abakinyi bakera bamwitwita aba legende n'abandi batandukanye nkuko mwize rero ku munsi wa mbere dukunda kubashikiriza ikiganiro cha Induni Sports cha Induni Sports aho tuvuga ku byerekeye inkino ziba zaranze indwi n'inkino za Primus League ziba zaranze indwi no munsi rero umutumire wacu aza kumenyesha makuru mugenzi wanje ubona bakabira ni mukuru wanje mu mwuga ko amazi imyaka itari mike akora umwuga wo kumenyesha makuru akaba ari uwitwa Wilson Kwizera akorera insamirizi Gimico Kama Wilson Kwizera akari muri studio yacu ya Induni TV
ndakore mukije Bosingwa andi bazaye ukunda kwise Bosingwa cyangwa
nari binari
bona kazi nakawe kubuhizi umukinyi menyesha makuru y'inkino warawukinye ni byiza cyane nkuko wabivuze twese nkwizera ngo rira radio kirite mvuga iby'inkino cyane cyane umupira w'amaguru
Wilson Kwizera igana rya Primus League gari gabandanje ku indwi yaryo igira 26 Wilson Kwizera zino nkino za Primus League zindwi ya 26 wazibonye gute imigwi ubona yuko numugu uha amahirwe yo gutahukana igikombe cya Primus League cyo muri uno mwaka
ngushiko biracagoye ko umuntu yogira umugwi aha mahigwe kurabona imigwi ifise amahigwe yo kutahukana igikombe ni myinshi tugerageje kuraba kuva ku mugwi wa mbere gushika ku mugwi wa gatandatu bose baracafise amahigwe yo kuba botahukana igano naho byukuri Flambeau du Centre ya suye kuduga atari uko yari iteye ubwoba cyane mu cibitoki imbere ya les elephants ariko kandi bakaba batomboye ko aho nyene mu cibitoki mugira ukinzo waguyeyo ugatsindwa na bumamuru bagatombora ko mu Kayanza umugwi musonga tutorohewe ugatsindwa na Kayanza United Kayanza United nayo nyene iri kwirakwega ivuga iti ntatwaye igikombe basimbye muri ine ya mbere
Big Four
umuntu yavuga yuko amahigwe menshi ari mu gisagara cya Gitega uko biri kose ariko cyane cyane amahigwe tukavuga yuko dushobora kuyahengamisha cyane muri Academy Le Message kuko ugiye kuraba imigwi ibiri ya Academy Le Message ni ikurikirana Flambeau du Centre n'amanota 48 Message Ngozi n'amanota 47 urumva ibyo ari byose mu gihe atamugura bakura muri ibyo bibanza baracahari tutegezwa kurindira kugira ngo turabe yuko inkino zikurikira hazubaho gusubira kugwa no kuduga nkuko byari byabaye kuri Flambeau du Centre ubwaheruka gatsindwa itangajwe na Atletico hanyuma ikaza kwivyukiranya abagenzi bayo bari batsinze muri ijya ndwi nabo bikabagendera nabi umva twavuga ko bigishoboka naho umugwi nka Musonga ati nabo nyine nturavuga ijambo rya nyuma kuko umugwi wa mbere usumbye Musonga 8 gusa ni cyaje gisagara cya Gitega n'umugwi burya ni Bujumbura ntibara ntiturabazika naho menga iby'ibikombe twarabihebye Bujumbura rukinzira caseruka kuko nayo nyine ifite 46 naho umengo gutsindwa na Bumamuru abyoza bica intege rukinzo n'abakunzi n'abarongozi bayo ko kwiyumvira bati gutsindwa n'umugwi wari mu migwi igwanira kudakoroka mbega ubwo biraduha umwizero w'uko tuzotsinda imigwi bimirije ngira ngo urabye ikirangamisi urabona ko rukinzo ari umwe mu migwi ifise ikirangamisi kigoye cyo gusozera izohotana mu mitwe n'imigwi igoye gusa aho rero bikumvikana ko bashobora kwihebura ariko byose biracashoboka mu mpira w'amaguru hajye umugugwanira igikombe utegereza gutsinda iyo nyene iyo migwi iyo yitwa kwikomeye iyo yitwa kwiteye ubwoba ugasanga wa mugwi dufate nka Musonga ati ushobora kwijajara ngo ufise calendrier nziza ubasigaje imigwi idateye ubwoba batari ko baragwanira ibikombe n'ibiki ugasanga niyo itangaye kubera kenshi mu mpira w'amaguru kirazira kwiyemera uvuge ngo biroroshe
Imbere yuko turabikiranga misi cy'inkino zisigaye dutangure kumugwa Vitalo umugwa Vitalo wanganije hano ibujumbura no mugwi wa message ngozi Vitalo umupira wakinye wabonye gute tuvuge yuko Vitalo igihe ukina umupira mwiza igana wari gomarirangira
Boturetse ko ntari kuri stade ariko ubuhinga ngurukana bumenye bwara byoroheje guca kuri indundi ku masanamu yanyu twara rubonye urukino guca no ku mbuga zitandukanye zitari indundi TV twarabonye urukino ibyo byose Vitalo yakinye neza mbere twovuga yuko urukino intsinzi yabaciye mu myanya y'intoke kubera ubusamara intsinzi yari yawe ubonye ingene bakinye urukino badafise kizigenza wabo kapitene Ido mbere inkino
zabo ariko ni Ido amazi igihe kirenze iminsi
kuba nyinshi batamufise ariko ugasanga twovuga icyo bita bricolage hariya inyuma muri defense inkino zigiye kuba nyinshi bakina umengo nta mwizero mu gihe inkino za mbere zihiganwa banazitsindwa bakwiye bagifise babakinyi benshi bagiye baranavamwo bakigira tutazi iyo babarizwa ubu ariko ubu bariko barivyukiranya sinzi ko ari inkomezi zazanywe n'abo bakinyi babigize umwuga Shasiri na Cher
Juma
birashoboka kuko bajye bakinyi uwovuga yuko nabo bariko baraterera kugira ngo Vitalo yivyukiranye ntiyo bariko arabesha ntiyo bariko arahuguza ni si kure yabyo kubera iki twagiye turabibona no mu mwaka w'izura yibuka mu gice cya kabiri cyiganwa ko Vitalo yivyukiranije inyuma y'umuzo wa Ntibazonkizo Ntibazonkizo abenshi bataziga yuko ashobora kugira icyo afasha Vitalo kinini ni nk'uko Shasiri nawe aho yahora muri Guine ningene yagarutse no mu giseruka cy'igihugu biboneka ku mengo nta kibanza kiyafise benshi barumvira ati none iyo baje gufasha iki Vitalo by'ukuri urabona ko n'inkino za mbere yayikiniye nibyo yaratsinze igitsindo ariko ukana ko ibyo byose atari washasiri twaziga kubera iki abo bakinyi babigize umwuga iyo bagarutse muhira cyane cyane mu mugwi bikundira Vitalo bawufasha barawufasha ibyo umenga uburongozi bwawo bwari bwarananiwe kuko abakinyi bari bagikwiye ari benshi bakomeye n'amagabari ibihagararo bagatsindwa tutabitahura ariko ubu abakinyi babiri ni nko mu mwaka uheze umukinyi umwe ukabona arahinduye ibintu by'ukuri ukabona ko ambiance n'abakinyi umengo bari yumvamwo yuko umengo ntibakwiye gukina bya bindi bahora bakina akenshi rero biravana n'umukinnyi aba amaze kumenya ko urukino rw'umupira w'amaguru ari akazi yaramaze kuba umuprofesiyonel yaramaze gukina hanze ari yumvamwe ati uno munsi sinshobora gusamara na gato kuko ako nkoze kose mu kibuga karanyinjiriza kumbura intera yindi ntambwe mve ngaha kuko nta unezerwa no gukina muhira yarakinye hanze urabona Ntibazonkizo yageze uno munsi kandi ariko
afiza yiki
kandi hajya sinahashaka gutera
jana afume arangiza mu barabu
burye rero baritanga akavuga ati ko ndi ngaha umugwi ukagira ingorane nk'izo wari umazemo iminsi ntibaza kuvuga ngo Vitalo ngo karabaye kuko barabivuze mu ntango zigana Vitalo karabaye yari ya kera no kuvuga uno munsi haramukiwe muri phase retour mu mwaka weze hari haramukiwe kuvuga ngo Saido karabaye mu gihe atari kugerageza ngo yirye yimare akoreshe n'uburyo bwiwe turetse ubwo gukina n'ubw'amahera bwose ibikenewe byose kugira ngo intsinzi ziboneke mu mwaka weze bategereza kuvuga bati Saido karabaye kuko ibyo kuvuga ngo Vitalo karabaye byari byajanye na phase
benshi bavuga
n'uyu mwaka
je amaze gusaza
n'uyu mwaka umuntu nka Shasiri na Shehe no kuvuga twagomba duhindura imvugo tuvuge tuti Shasiri na Juma karabaye ntitwari tukivuga Vitalo twarayivuze muri fazane gice cya mbere cyarangiye tuvuga ati Vitalo yari ya kera ni ukuvuga ubu barinze baza bakizana bakinjira mu ihiganwa ni ukuvuga baba biteze bati bitagenze neza nanze ngo Shasiri natsinze igori rimwe bakadutsinda bibiri kuri kimwe canje nibabura kuvuga ngo Shassir karabaye kuko nta nzindi natanga nico gituma usanga bitanga uko bishoboka kose kugira ngo umugwi ntumara mare bari
iruhande y'umugwi honyene bategereza kwitanga ko basha bagomba yuko bifuza yuko basubira gusohoka mu gihugu bakaronka iyindi migwi ikomakome nkuko byabaye mu myaka iheze kurundi ruhande umugwi wa Kayanza United hariya mu Kayanza wiraye umugwi wa Musongati tuvuge yuko umugwi wa Kayanza United wakoreye akazi message ngozi na Flambeau du Centre
haba namba bashobora ku ruhande rwa message message zibiri ngozi na Gitega yo Flambeau du Centre bategereza gukomera amashi Kayanza United ko yabakoreye akazi ariko Kayanza United ni umumenyereza wa Mars n'abarongozi b'umugwi n'abakinyi bo bikoreye akazi bakoreye akazi Kayanza United bakoreye akazi intara ya Kayanza ntibakoreye akazi iyo yindi migwi kuko bo ico kibanza suko coba baba bacicaye mu ico kibanza ca mbere kanatsindura bona amanota si menshi cyane amanota 5 tugisigaje gukinira kuri 12 biracashoboka byose
biracashoboka
kuvuga Kayanza United wo iterura kayitereka mu kibanza cya mbere biboneka yuko yakibujijwe musinzi ko ari gusamara urana mu gice cya mbere ciganwa baratsindwa bagatsindwa kenshi bakanganya bikaboneka ko mbingo nta ntumbero naho byaboneka ko intumbero ihari turavye abakinyi biyegereje abakinyi bashize mu mugwe umuzo wa Amars nawe urabona ko atatanguye neza yatanguye bamuhikaze ni byo iminyuro ibikenewe agiye ngiye mu ishambo utazi utangurira ku nkono utazi ariko rero urumva ko naho bitagenze neza muri kahise Kayanza United uno munsi iza gutangura uko iri kwiragenda muri izi mpera zihiganwa ngira ngo nta n'umuntu baba bakigwanira ikibanza cya mbere no kuvuga baragikeneye batakironze baronke n'imiburi buri mu bibanza bine bitatu bibiri bya mbere no kuvuga yo gutsinda Musongati ntibari kuri misiyo yo gufasha uyu canke uriye
byabaye icyizere yuko nabo nyene bashaka guhiga
yo kwifasha bo nyene tugitware tutagitwaye ko twacerewe turonke klase manzitsa tube mu bibanza byiza bya mbere
kurundi ruhande Flambeau du Centre kwirahira umugwi wa Les Elephants hariya i Bugande bitsindo bitatu kuri kimwe ibyatumye Flambeau du Centre usubira muri course yo guhiganirwa igikombe cha Primus League mbere runafata n'ikibanza cha mbere tuvuge yuko amahirwe cyangwa icyizere kuri Flambeau du Centre cyaragarutse
babyita ukuzuka Flambeau du Centre wamengo nayo nyine itakaje ibizigizigi mu gutsindwa na Atletico umugwi ugwanira kudakoroka umugwi ugwanira kudakoroka ugatsinda umugwi wari mu kibanza cya mbere wamengo uwo mugwi naho wacu biheba dutsinzwe n'abantu bashira banyuma no kuvuga biragoye ko tuzotsinda abagifisi ico bakeneye ariko Flambeau du Centre byabonetse bavuga bati nta guheba mu mupira w'amaguru kandi bafise bamenyereza bafise uburambe bakinya amahiganwa yo ngaha na mpuzamakungu bakiniye umugwi nseruka y'igihugu dore ku mumenyereza mukuru Omar tukagenda kuri Feruzi Haruna icaba baciwe bose lisanse A Amidou Hassani umumenyereza w'abanyegori mu mugwi nseruka y'igihugu yakiniye Vitalo za Royal imigwi myinshi cyane araseruka mu makungu mu maclub no mu mugwi nseruka y'igihugu nk'umukinyi w'umunyegori umva ko n'abantu gutakaza igikombe bari muri uwo mugwi uwa mbere amaramara n'uri muri staff technique nabo bamenyereza batatu tuvuze cyane cyane nkamwe Flambeau du Centre ikaburi igikombe bayirimwo nta uzotuka Flambeau du Centre kuko ntibwo bari ubwa mbere gitakaje ariko bizotuka bajya bamenyereza bamaze iki lisansi zibiri a mu mugwi n'umunyego mumenyereza w'abanyegori mu mugwi seruka ya gihugu babura igikombe gute urumva ko bategereza gukora ibishoboka byose kugira ngo hari Buganda bazuke aho Atletico yabazitse bivyukiranye bagarura umwizero basubire mu kibanza cya mbere baca baratombora hirya no hino mu Kayanza n'i Bujumbura kambere na n'i Buganda nyine bukeye bwaho Rukinzo birayigora basubira mu kibanza cya mbere aho rero urumva ko n'amahirwe yagarutse ariko kandi ntawo kwizera rwose ngo Flambeau du Centre igiye n'ubundi guhangama muri ico kibanza kuko kalandriye irerekana ko bafise imigwi tudashoboka twizera yuko buganira ngo iyo migwi ngiye korohereza Flambeau du Centre biragoye. Hariya mu ntara ya Gitega ku kibuga cy'ingoma Royal FC yirahiye umugwa Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe kubusa, tuvuge yuko umugwa Burundi Sport Dynamique kuvaho birukanye umumenyereza Kembo, tuvuge yuko itari ingingo nziza kuri ku buyobozi bw'umugwi wa Burundi Sport Dynamique.
Bon mugwi Burundi Sport Dynamique nibaza yuko ikibazo bafise gushika ubu bari bakwiye kuraba umumenyereza ametriza ashobora urya mugwi. Bon hari ukuntu babaye busamazwe n'ingingo z'amalisansi zaje zivugwa mu myaka iza umumenyereza adafite lisansi umuguzobore kureba gukoresha umumenyereza afite lisansi nuku bituma dinamike tuvuge bajya nago barasamara kuko bari bafite abamenyereza beza. Uribuka abamenyereza bashikanye ijya dinamike ahiri uno munsi
Bakari
nta bintu by'amalisansi twababatse mamengo papi sadi ndamwibuka ariko ararondera licence se yari umumenyereza wo mu cicaro ca mbere no kuvuga yadugije dynamique iyo licence se atafise yakorana na Bakari Nsabimana kocha Beka abo bose nta ayo ma licence bari bafise kandi ukaraba ingene bakorana ubuvukanye babishiramwo ukabona ko ari bwo bwatumye dynamique itsinda interstar kabiri kose bakiri mu cicaro cya kabiri ari nabyo byabahaye ingufu zo kuduga bukwina bukwimye ngo nta baraje baciye mu baraje yaciye mu interstar. Ubwo buvukanye barabuduganye kandi barabyifashemo neza kuko inzira ya mentie kwigumiza mu cicaro cya mbere bari bahagaze neza bari kumwe gusa icagiye kononera Burundi Sport Dynamique no vuga ngo ai bakunda kubyitira ari sinzi yakunze byinshi umenyereza Papi Sadi yakunze byinshi aja kujya mu yindi migwi
agenda muri RNB
wenda bafise izindi ntumbero zirenze iza dynamique bituma dynamique umengo barasamaye kuzana abandi bamenyereza biboneka kumengo gukorana na Bakari
urabona umuntu atari ingingo ibereye akundi kugaya umumenyereza
urabona cameraman nyene mukorana bashobora nk'uyu bosi wa Indunda ashobora kukuzanira undi mu cameraman
tutamenyeranye
ugasanga ejo utangwe kuronka ama feedback no musa ama video muduha
ya fake
si byiza ibintu nk'ibyo kenshi rero muhini mushashi utera amabavu nicyo kiriko kiricira dynamique gushika ubu mu mwaka weze yabaye muri zine za mbere uno mwaka iri kwigwanira kudakoroka kandi birashoboka igakoroka isamaye mu nkino zisigaye umuhini mushashi wamye utera amabavu umumenyereza yitwa Nsabimana Bakari kuko akenshi uzurabe abamenyereza bose bamuzanira iyo byanse bakagenda inkino zisigaye zifata neza wenyine mu minwe nanya marisanse ntayafise ugasanga niwe amaintenye umugwi mu cicaro cya mbere umwaka wize yose usukumente na gusa yahushize no mu kibanza cya kane aho rero sinzi ko tugiye kubandanya dusamazwa nayo marisanse sinzi ko indongozi z'umupira w'i Burundi zishira imbere ibyanditse cyane zigiye gushira imbere akazi kera nahora mbona mu ishuri bavuga ati umwarimu no wigisha akamenyesha umwarimu so ufise urupapuro rw'umutsima ko twese twarize hari igihe wasanga umwarimu twiyumva mwa twigisha n'ubu tucibuka ati nivo mfise ndayikesha umwarimu naka ugasanga urupapuro rw'umutsindo mfise uno munsi ntabwo afise kandi nkiyumva mwa kw'ibyo yanyigisha je nto byigisha aho rero sinzi ko uburongozi bw'umupira w'i Burundi bugiye kubandanya bukorera ku bivugwa hanze ngo nabwo bikorere ko ariko tugiye kuraba byo kuri muri coaching y'i Burundi ntihari bwagere ko dushira imbere impapuro z'umutsindo kuko uburorero burahari turetse iyo dynamique
biga ibizi bino kwiga
turetse iyo dynamique turetse ni indi migwi uburorero burahari guko atari abamenyereza ba marisanse ba bashikana umugwi kure
uti rero kuri Wilson Kwizera bofuma basubiza umugwi Bakari Salimana.
Sinzi aho bigeze uno munsi sinzi ibyumviro bya General Président wa Dynamique ariko
kuvyo tumaze kubona ninge nabana nabaki biraneka ko no murekera umugwi
wobaho kuko mwakuheze mwino zo gusubiritsa
kuko abo bagiye barazana byabaye nka bimwe bavuga ngo nzi kugorora vunibano yego
kurundi ruhande hari muhinga kugibuga umuco w'umugwi wa Olympique Star wiyahira umugwi wirahiye umugwi wa Muzinga ibisindo biri kuri kimwe tuvuge yuko byari bikwiye yuko Olympique Star yirahira Muzinga bivaye ningene Muzinga isa n'imaze gukoroka mu cicaro cya kabiri
Muzinga bayitsinze bike abone ibaza yuko ariko sinabike kuko Olympique Star no ngahe ujumbura yari yatsinze Muzinga mu gice cya mbere
igitsinda kimwe gusa bigoranye
urumva ko ni migwi izinanye kandi subwa mbere bahura umengo nibuka ko bamaze guhura kenshi mu bikombe byitiriwe umukuru w'igihugu muri ya myaka Olympique Star inagitwara umengo bari bakuyemo Muzinga barazinanye kandi Muzinga yigiri muyinga intumbero yabo bayishitse ku gukwiza amanota 10 niyo yari ndahiro dusezere icicaro cya mbere dutwaye amanota indwi gusa naho bibuka ko bayarondiye kuri Interstar bakayabura baragenda barayabura ingozi barabura ariko baza kuyaronkera kuri les elephants igifisi by'ibogora ivuga iti ntiyaragera ntiturakoroka itangura ibatsinda Muzinga yarabatanguye baragombora hambi yabatsinda ibaronkera ko yamanota ikwiza 10 kuvuga Muzinga yaduzi muyinga isa ntiyihereje yandahiro y'amanota 10 twarayikuyeho ni ukuvuga Olympique Star nawe yabatsinze bakagombora urumva ko ibyo ari byose abarongozi b'umugwi harya tube tubakurira inkofero aba barongozi b'imigwi y'i Burundi n'abantu by'ukuri bitanga gushoboka babwira ati dugi muyinga mutsinde premier hari rega nawe mwotsinde izisigaye zose ntitugumemo ariko tukavamwa twubashwe nabandi bakinyi tuzorondera bazovuga bati numugwi wiyubashe urakomeye urabingene bakorotse bitari bikwiri babimerera prime urumva ko bari bagerageje kuyica bya biranga nibyo umupira w'amaguru Olympique Star nayo nyine natacha ikigwanira sigari yo gukina gusa menga isigaye irondera manota abiri gusa
kugira igume mu cicaro kugira
yizere yuko itoshobora gukoroka bo rwari urukino twavuga guha kivandimwe ari mu
yego ku rundi ruhande Atletico Academy inyuma yo kunyagira umugwa Flambeau de Centre umugwambe wari umugwambe icyo gihe wawutsinda ibisindo bitatu kuri kimwe wacyo usindigwa hano ku kibuga cya Cintwari i Bujumbura n'umugwa Abuja City ibitsindo bitatu byose ku busa tuvuge yuko Atletico Academy ni bya bindi bavuga ati yari yashigikiwe n'indi migwi ngira bashe gusinda umugwa mbere
bon byose birashoboka byose biba birimwo kuko Flambeau du Centre i Bujumbura gutana bitwa na Atletico hariho za Rukinzo hariho zizo za bon musonge ntitwayishiramo kuko yari ifise ibindi bihanze
egresa
message ngo zinayo yari ifise ibindi bihanze ari iwayo na egre no yari ihanzwe igitega
kayanza united
reka dufate cyane cyane ko bari ko bakinira mu maso ya Rukinzo umva byarumvikana kandi n'ibintu birekuwe nimba Rukinzo yo
ntaze prime
twara
sindiro
uburyo muri Atletico turabafashe mu mugongo mu dutsini ibintu byemewe
neza cyane
ikibi gusa nuko Rukinzo yo biri bukine na Atletico ngo yishire uburyo iti Atletico mu duhebere mugaho kubashira uburyo turabafashije inguvu ngizo mudutsindire naka ni nkavyo bishobora kuba byaranashikiye Rukinzo hirya hejo ku wa gatandatu gutsindwa na Bumamuru kuko nta cemeza yuko Flambeau du Centre nayo inyuma yo gutsinda ku wa gatanu itsinda les elephants birashoboka ko nabo boca bagenda kwa Bumamuru Bumamuru isanzwe bahajya nyine asiga bayibwiye bati turi inyuma yanyu mukore ibishoboka byose Bumamuru n'umugwi udafise ikibazo cy'ubukene nk'iyindi migwi abarongozi ba Bumamuru by'ukuri baritanga ni intara umva haciye hazamo nka Flambeau du Centre nayo umwe mu migwi bivugwa yuko ushobora kuba ari no wa mbere ufise uburyo bwinshi nawe ukavuga uti natwe turi inyuma yanyu kubera iki
bumbamburu basanzwe banagwanira kudakoroka batokora ibishoboka byose byose birashoboka ni ibintu birekuwe gusa hanyene muri zinkino zine zisigaye sinzi ko bigishoboka bari bakwiye kuturabira babijejwe bakadutunganiriza ibiranga minsi by'inkino zibera rimwe kugira ngo iyo myitogo
ariko ndibaza
mbere n'ubwo buryo bwo kurondera insinzi tugiye kwa naka kumubwira ngo dufashirize dufashe dutsindire naka bivemo umwe wese yikinire ku gatwe kiwe aba ariko arahangwa n'ubwiwe ngaha azi ati n'ubundi hariya ntituzi turaza kubaza urwacu rurangiye nari ngene byagenze ku nkino zine zisigaye byoshoboka ariko mbonume ngo barabigize ku nkino zibiri navyo ni byiza
Egle no arari makamba kwa kiyomugo wa Interstar ukayitsinda igisindo kimwe ku busa bigoranye tuvuge yuko Egle no twari tumenyereye si ya Egle no ikora kino muri no misi
ahubwo nibaza ko twari kuvuga ko Interstar ari yo biriko bironondekara umva iki kibanza cyo muri zone huje yakorokiyemo bizogorana ko ikivamo kwe Interstar yo ari wo mugwi tuziga yuko yima kamba utaboroherezwa n'imiburi buri baranganya kimwe ku kindi ariko Aigle Noire yo nta byinshi twoyivuga kuko na Aigle Noire mu migwi myiza
mugwa gatandatu iracyafise amahirwe yo gutwara igikombe iracyashoboka
mugwa gatandatu n'amanota ashika 43 uri munsi ya Kayanza United ifite 46 urumva ko Kayanza United turetse yuko yironderera amanota twamye tuvuga Kayanza United twiyenda ironderera amanota abiri gusa kugirango ihambyizambe Aigle Noire ni yirondera 5
birashoboka
kwigwanira ikibanza
cyane ariko turaza kuraba inkino ikirangamyizi cy'inkino
ikirangamyizi urumva kirafasha uyu canke kikicira uwundi nimba Aigle Noire zo gumiduga igashika mu cambere nuvuga hariho uzoba yaguye hariya muri ya migwi iri hejuru ya Aigle Noire turaza kuraba mu kirangamyizi ariko rero uko biri kose nuvuga yuko Aigle Noire nta rusiko kuko icambere cyo bari bafise igihababo urukino rwiza berekanye igitega bikarangira batsinzwe na Musongati ubwo babasizemo imvune kuko nta kintu kibabaje nko gukina urondera insinzi kandi ubona ko uyifise bikarangira
ku munota wa nyuma
bikarangira igukorokanye bagutsinze aho rero birumvikana bari solo shock bari bahamutse bakinanye igihababu Musongati ibyo yatugiriye na Interstar havi dukora mu jisho kandi n'umugwi ukoroka urwanira kudakoroka birumvikana ko igitsindo kimwe bategerezwa kugifata nk'amata y'abashitsi
ku rundi ruhande nk'uko tuba twavuze ngaho mwanya uheze umugwi wa Bumamuru inyuma yuko hari menshi Alexis atangiye imihoho akaza umumenyereza agira kabiri mu nkino zibiri no mumenyereza amaze kumenyereza umugwi wa Bumamuru amaze kuzitsinda zose ikibazo cyari kiri he ikibazo cyari kuri coach Alexis cyangwa cyari mu bakinnyi cyangwa bagiye kwikangura ti bagiye kwifuka bwa kenya
bo ni imwe twabye tuvuga abarongozi b'imigwi barakwiye kutaba basamazwa n'amazina y'abamenyereza amazina izo mpamyabushobozi n'ibyo biki umugwi urahari aho kugira ngo unyarukire kugira ibyo uhindura muri coaching banza wicare hasi wibaze ati mbega habuze iki ko ndizera neza yuko inyuma y'igenda rya Alexis indongozi z'umugwi zaricaye hamwe ziricara ikaba hari bose hoba habuze iki ngo insinzi ziboneke ibyo ni byo bakosoye kuki baje kubikosora inyuma yo gutarataza mu bamenyereza barirukanye Gaza Kajabuka barazanye Alexis bwa mbere hagiye Patrick byose kamengo ntaco bizana abakinyi barabafise bisa abakinyi beza nabyo byavuzwe ko bagiye gukinisha abanyacu bitoke gusa kurana ko hanyuma bakoze ibishoboka byose bakuza abakinyi na mvamakungu bose umugwi urakomeye ni umwe mu migwi tutashobora gutahura ingene utsindwa ni nka Kayanza United nyine mu gice cya mbere tutatahura ingene utsindwa ni ukuvuga inyuma yo kubona bati iby'abamenyereza birasenzwe niho rero indongozi zaje kwibuka ziti burya ntiyo bari ibindi bikenewe ko dukora kugira ngo tsinzi ziboneke nibyo rero bikenewe ubwa mbere na mbere abarongozi aho kwicara ngo muhanga amaso mumenyereza kumbure mufisi ibyo mupfa bindi tutomenya twebwe gacume ngo urya hari ntituzopfa dutsinze umupira w'amaguru suko abarongozi bari bakwiye kubanza bakicara bakabaza bagaca muri abo bakinyi mbega biri gute insinzi zibura kubera iki sinibaza yuko nimba umukinyi abakinyi batanu mu mugwi bakubwiye iki ukajya mu bandi batanu bakwiye cumi bakakubwira bati umumenyereza nta ngorane sinibaza yuko umumenyereza bari watuma mutsindwa ahubwo habaye iyindi ngorane ntajya rero nibaza yuko ntawe reka kuvuga yuko guhindura umumenyereza bagashiraho Alex bari bihenze bari bihenze kuko ntacyo twabona agiye guhindura ku byo umumenyereza yari ahahora yakora kandi byarabonetse mu byavuye mu bikorwa ariko urabona ko uno munsi twavuga ko ata umumenyereza bafise
nafizi wari cyegera cyane
umumenyereza bafite bumva uhora ari cyegera ni ukuvuga nta umumenyereza bafise kuko abamenyereza bagiye bahabwa akazi nk'abamenyereza nta n'umwe agihari ni ukuvuga ubuhari ni nk'umwana w'umuhira ni nk'uko waba uri umubyeyi ugaca ubifata mu minwe ko ari nsigaye reka iby'urugo ndabifate mu minwe none twaje kuvuga ngo uri serugo abana ba serugo aba yagiye ni ukuvuga nta mumenyereza bagifise ariko bariko baratsinda kuvuga rero ingorane ntigeze bakumenyereza muri bumamuro
ego reka turabe rero turabe ku nkino zine zisigaye mu migwi itandatu ya mbere ishobora gutahukana igikombe cya Primus League dutangure ku mugwi wa Flambeau du Centre Kwizera Witso umugwa Kayanza United usigaye ukina n'umugwa wa Vitalo Aigle Noir ku Kinzo message ngozi ubona bizoyorohera gutambukiye iyo mitego iyo migwi
biracyashoboka kuko tugerageje kuraba n'imigwi ikinika na cyane cyane ko nk'iyi Vitalo izobasanga igitega atari Aigle Noir bazosanga ukayihora ibibaburira batsinda bitanu mbega umwakweze siyo yabakuye mu byo kurwanira igikombe ibitsindo byinshi yari makamba irabakarira bayisanze makamba na stade yabo iri kuramera neza kuraba biragoye ko bazayi makamba bazoje makamba kurondera y'insinzi kuri Vitalo biroroshe Vitalo yabatsindiye ngaha mu gice cya mbere ngaha Bujumbura biroroshe ko bayisubiriza mu ndumane nibyo Vitalo biboneka ko nayo nyine iri mu migwi itagiye ata byinshi iri kwiragwanira ariko kuri Rukinzo rero nibyo Rukinzo izobasanga iwabo Rukinzo byabonetse inkino zitari zo muhira zigora reka tubanze dusaba inema yuko Flambeau du Centre izobakira neza ntihagire imyidogo ngo twatsindishijwe nuko batwakiriye nabi nkuko byama bivugwa igitega byavuzweho igihe mu Kayanza bishobora kuvugwa n'ahandi n'ingozi byahora bivugwa ngo bakira nabi imigwi bigatuma itobatsinda ariko urumva ko amahirwe gushika ubu kuri izi nkino zo muhira zibiri Rukinzo na Vitalo turashaka kuvuga ko Flambeau du Centre yafise ntayo mahirwe ariko kandi ntibizoroha imakamba ntibizoroha ingozi kuko na ngozi bariko barwanira igikombe
ariko aba benshi baravuga yuko ino migwi ya message ngozi hamwe n'umugwi wa Flambeau du Centre ni migwi iva hamwe ni migwi y'umuntu umwe ni kuvuga yuko bokina urukino rwa nyuma bamaze kumenya ati uyu niwe azotahukana igikombe petite rashaka kuba ibiganiro
ku rukino rwa nyuma bizovana n'ingende bakinye umwahagaze nimba dukinye jewe message ngozi nara ndi nyuma yawe amanota arenga atatu urumva ko bigoye ko twokwizera ngo message izoshiramo ingufu nyinshi nicyo kimwe na Flambeau du Centre ariko kandi hari ibintu dukunda kwitiranya ngo imigwi yamuka hamwe ngo ku bw'umuntu
umwe
ahubwo ushobora gusanga ijya imigwi yankana gusumba n'iyindi tuziga ugashobora gusanga message ngozi Flambeau du Centre ishobora korosha ibintu hagati yayo na Vitalo gusumba uko byokora hagati yayo na message kuko nibuka Flambeau du Centre iri kwigira icyo twita revolution kuri message ngozi sinzi
urumwana wakanga iwanyu
wa kabiri
eh wo mukurikirana ugira byaroroshe muri ko murakura ntaje mwigeze ko mubwirana ngo we ntuzigera unkubita Julia arumva rero nimba byarashitse message ngo zikaba yagira akira uwo mugani Flambeau du Centre mwene muzigera mudutsinda twara barahiye ubuka bacinjira mu cicaro cyambe kugira jambo ryavugwa twara barahiye ntibazigera badutsinda
ariko ikintu go gutangura ya Flambeau du Centre
n'imigani gacibwa ngo umwana ntasya aravoma ariko uyu mwaka byarakunze
sinda batatu byose
nubwo mu biharuro bya Flambeau du Centre n'abarongozi haracarimo tugwanira igikombe tutakigwanira message ngo ziturashaka kuyitsinda allez retour ibyo bigashobora gutuma rero ishavuri niga kwa message ngozi bishobora kuzotuma urukino rwa nyuma ruvamwe ibyo tutaziga nubundi bakavuga ati duteza kubihora baba favori ku gikombe twe duhebura twe tuba favori bo bahebura duteza kubatsinda kuri buka ko no mu myaka yeze hari igihe umengo Flambeau du Centre yabatakarije amanota yabatakariza message ngozi bari bafise inforo ibona y'igikombe kubera iki kagasuzuguro nyene abantu biyumvira ngo bazohiberanira kumba bami bagiye na esprit y'umupira w'amaguru yemewe n'amategeko ntavyo guheberanira nabavukanye mugabo dufisiye intumbero yo kubatsinda imyaka n'imyaka reka rero tuje kubatsinda urabona ko babahagamye bakanganya uyu mwaka rero nge nibaza ko ibyibiganiro tutobyitega cyane hagati ya message
ngozi na Flambeau
ngozi na message gitega ariyo Flambeau du Centre
ego kurundi ruhande umugwa message ngozi usigaje inkino zine nawo nyene ukaba usigaje na Rukinzo Olympique Star Aigle Noir Flambeau du Centre wayivuze ti isigaje na Rukinzo Olympique Star hamwe na Aigle Noir tuvuge yuko amahirwe aracyariho yo gutwara igikombe
urano ba message ngoza amahirwe ni menshi amahirwe ni menshi kuko ntiye Rukinzo izobasanga iwabura bizi kenshi yo ibasanze hari ingene bayibagira ibisiga naho tutavuze yuko bategereza kuzoyitsinda rero twinshi umengo twarahindutse kurande ba message hari iwabo wanakumengo uyu mwaka bararegeje gatoyi ikibuga c'iwabo ntibakigiha agaciro cyane ntibakicubahisha cyane
usanga basindigwa
hariya turabavuze turazi ko ibi bitanezereza ariko babyumve tuvuze ibiba muri uyu mwaka ntibariko barahesha icubahiro stand urukundo nko mu mwaka wetse ko uyu mwaka barahorohera
muri ukubura kwa
Edric Star yarahabatsindiye biraboneka yuko baratsindika muhira uvuga ntitwovuga ngo bategereza kuzotsinda Rukinzo ariko amahirwe ni menshi kuri bo gutsindira Kinzo iwabo kwa Olympic Star ndite zintsinzi komeye ya message
ngozi
naho bazoba bari muhinga kuko Olympic Star urabye
si ya Olympic Star
tugiyene yagowe na muzinga kuko wavuze urabye nkiniri kwirakina muri no miss byukuri Olympic Star simwe ya Kirungo simwe ya Picler simwe yo mu gice ca mbere Olympic Star yakinogiye no kuvuga si Olympic Star yatsinze bibiri ku busa message muri fazale two kwitega imuyinga kuri stade umuco Olympic Star mengo iri kwirikinira pour le maintien maintien nayo baramaze kwironka twovuga ko bamaze kwironka kuko muri rya migwiri hasi ntitwovuga ko izotsinda inkino zisigaye zose ahubuga ku manota abiri bikenereye ni make cyane bataronse hari imigwi izotsitara ano kuvuga kwitega message gutsinda Olympic Star muyinga ni ibintu byihuta Aigle Noir hariyo niho bigoreye ko Aigle Noir hori bagora naho yo basanga iwabo birashoboka
umwaka uheze umugwa message ngo ziwirahe umugwa wagira hari ya nyene iwabo
basanze makamba ubu rero Aigle Noir zobasanga ingozi birumvikana ko amahirwe ni menshi kwa message ngozi message ngozi ifite amahirwe menshi urumva ko urukino rwa Flambeau du Centre atamenshi twaruvuga ko ariko izi nkino zitatu Rukinzo Olympic Star Aigle Noir message ngozi idasamaye irashobora kuzikuramo abantu 90
kurundi ruhande umugwa musonga ati nawo nyene ukabusigaje inkino zine usigaje na Les Elephants Vitalo Burundi Sport Dynamique Interstar tuvuge yuko umugwa musonga ati amanota 12 ushaka kuyatahukana
birashoboka cyane kuko turavye uburemere bwa Les Elephants n'abakinyi fise Les Elephants izobasanga igitega tukaraba Vitalo uko biri kose ikina byanke bikunde ngiye kwikinira ku nguvu z'abasore babiri bagomba
Shasi na Joain
eh bagomba kubyura izina ryabo ku rwego mpuzamakungu defense ya twavuga yo guhatira ko umuntu ashobora kwitega naho bazaba bari bujumbura ko musonga atifise amahirwe menshi naho ibyo umupira bihinduka ushobora gusanga Vitali uwo munsi nawe nyene yafashwe mu mugongo na ya yindi migwi
yashigikiwe
iri kwirahagwanira ikibanza na musonga ati byose bigashoboka ni ibyo nitwavyitega kuri rezerefa izoba yaduze igitega ariko kuri Vitali twavyitega ko bishoboka ya migwi gafata mu mugongo Vitalo nibyo zo biri muhira kurande gwa dynamique zo wasanga igitega
biroroshye
biragoye kwitega dynamique ija kugira surprise igitega
ngisindire hari
ngo yo yafashwe mu mugongo naba nabandi nayo ku ruhande gwa Interstar Interstar hariyo biragoye ku Interstar ntiravuga ijambo rya nyuma kubyanye no kugwanira kudakoroka nuguga amusonga tishobora kugorego no rukino rwa Interstar ishobora guhura nayo Interstar igifise ingufu zo kuvuga ati biracashoboka nimba bigishoboka ku rwanda rwa Interstar turabaza abakunzi ba Interstar iyo bishakiye hirya no hino kuri yise iyo bishakiye urukino baragutegura kandi bakarutsinda bishakiye bakavuga ati urukino nubwo gutsinda twarababonye no mu gice ca mbere ciganwa inkino bavuze bati urukino sakirire go kurutsindwa pararutsinze rekaye bakoreye Vitali rekaye bakoreye Olympic Star izindi ziwatsinda mugaba akavuga iyo migwi ibiri Vitali abakeba bacu ba kera Olympic Star iri mu kiwanza ca mbere iyo migwi ntishobora kudukora ko baradutsinze no kuvuga Interstar naho ngo hari utuyivugwamo tutari twiza mu burongozi n'abakunzi bayo ukutumvikana muri make kurangwa muri Interstar mu muryango wa Interstar uno munsi uno munsi yagira hace mu gikombe cyitwa umukuru w'igihugu bya Primus League tubanze tubireke ibyo bishobora gutuma Interstar ironka iyindi ndwi zibiri zo gusubira kwitangura hakaboneka umu Interstar cyo nk'aba Interstar bavuga bati ntawo byemera mu byibuke ko kuduga bitatworohe ugasanga bari byukira nica harubonetse babifata mu minwe ni kuri bigumye ukunda byumva no munsi
ndesa
turitega uko Interstar izotsindwa na musonga ati kuri match yanyu mugani imba bagiye kubihindura nkuko twamatu
bibanira
bicamo bagahindura ibintu bishakiye nuno kino rushaka kuzogora musonga ati turashaka kwitega amanota nk'icenda muri aya 12 ku rwande rwa musonga ati sigaje
yego kurundi ruhande umugwaruka inzo nawo nyenda ukabusigaje nkino zine usigaje na message ngozi Interstar Flambeau du Centre amena Vitali ubona yuko rukinzo bizoyorohera
aha rukinzo icisabwa no kudasamara gusa ego rukinzo message ngozi bayisanze hari iwabo na kubera ko rukino rutegeza kutoroha mugabe igasabwa ko rutorohera muzinga mu gihe message ngozi isubiye kuri ya ngingo yabo iti our land our victory turi wacu nta byo gusubira kwataka
nta gusindigwa hano
aha rukinzo birumvikana uko ishobora kugogwa ingozi imbere ya Interstar kugira urukino ntirugore rukinzo ni bimwe twari ko turavuga swat Interstar bahure yatanye n'ikigazuzu biyakiriye bavuga bati ntaco reka dukoroge aho rukinzo izokora hego ariko bagahura nayo ivuga iti twarahi rukinzo irashobora kutoroherwa igashobora kubatsinda ariko bigora hanyuma urundi rukino nka Flambeau du Centre uru no comment nibyo bazaba bari gitega ariko nta menshi twaruvuga ko kuko Flambeau du Centre ubona rukinzo ubona ni migwi yose udashobora kurondera hitereye ubwoba tuvuga ari ukuri rukinzo uno munsi ntushobora
kurondera hitereye ubwoba
Flambeau du Centre uno munsi ntushobora kurondera hitereye ubwoba ni ukuvuga wiro turuva bagutsinze wiro turuva yitsinze bose ni bamwe kuri Flambeau du Centre nta menshi kuri Vitali urukino rwa nyuma Vitali tana kimwe ishayobokora nimba rukinzo izo bicirika inyuma y'igikombe
bizosaba rukinzo kwishiramo ingufu nyinshi kuko ngo rukino ntizoba iri kwirakina na Vitalo izoba iri kwirakina n'iyindi migwi myinshi aho rero birumvikana uko rukinzo ntiyorohewe muri make kuri iyi karandwi
ego ku rundi ruhande Kayanza United nayo nekabisigaje nkino zine Kayanza United kabisigaje n'umugwa wa Burundi Sport Dynamic Atletico Academy Royal FC les Elephants uvuge yuko ari karandwi yoroshe kuri Kayanza United
Kayanza United irashobora kuroherwa ku Burundi Sport Dynamic ariko kandi twibuke ko Dynamic nayo iri yihungira gukoroka
mazabira
ariko kuba izobasanga mu Kayanza
nizo byoroshye
birumvikana ko kitoroshye ko Dynamic twoyizeza
yuko yotsinda
bigiye kurondera amanota 3 mu Kayanza cyane bigiye kurondera n'inota bazo bari cyo kibajanye ariko Kayanza ingene tuyibona ku muvuduko iri ko muri no minsi biragoye
kubona umugwo ihagarika
umugwo nka Dynamic ko uzoje guhagarika Kayanza iyo ni Kayanza United yemirije Dynamic kimiriza gukina na Atletico
Academy
Atletico urayizi nayo ya migwanye tubuga
wa mugushigikiwe
iyo no munsi ushaka gusanga atari wa wundi
wanzika ugenda uhinduka
muzohura hije hejo ukayobega ko ari umwe watsinzwe na Buja City bitatu kubusa aho naho nticoroshe no kuvuga Kayanza birayisaba ingufu nyinshi kuzotsinda Royal nabyo birashoboka ariko Royal bazoyisanga
Gitega
no ya izobasanga muhira izobasanga muhira Kayanza United disigaje inkino zibiri zo hanze zitatu zo hanze ugwa Dynamic na Atletico
na
Les Elephants zose zoze kinera hanze ya Kayanza birabe bishaka kugora Kayanza kuko no mugwi twabonye nawe nyine uri muhira umengo rorohegwa cyane ariko dushaka kubizeza Kayanza United amanota ya Royal kwizobasanga mu Kayanza ariko rero iyi Dynamic na Atletico urumva ko bashobora ku kugira piston inyuma bashobora kugira ubasunika inyuma bati dufatire Kayanza Kayanza gushika ubikiboneka kumengo iranyegeye kutunota twayo tubiri ikenereye ngo isimbire mu kibanza cyambere iracanyegeye nta urayishiramwo babandi bagira ibyo bita amafront comme ntibarabitangura ariko biraboneka yuko basamahira gitwara biraboneka yuko basamahira gitwara kuko nka Les Elephants mfite ubwoba ko bashobora kuzokina Les Elephants iza yakorotse cyane bagakina Les Elephants yaravyuye umutwe kuko nk'ubu Les Elephants nta nkino nyinshi zisigaye izitsinzwe ibihe bibuye arerumva urukino rwa nyuma Kayanza irafise amahirwe menshi yo kurutsinda kuko izo kina na Les Elephants
ego ku rundi ruhande mu gwa Aigle Noir the Fighters w'imakamba nawo nyene ukabusigaje ingino zine usigaje na muzinga Flambeau du Centre Messager Ngozi Olympique Sar izo yoyera
Aigle Noir yashobora koroherwa ko wa muzinga ni byizorukinira Bujumbura ikino goroshe aho bahuriraho bose Aigle Noir izokina na Flambeau du Centre twaravuze ko ari ukino urugoye naho bazaba bari muhira ntigoroshe ariko tutegereza kugumira Aigle Noir ukagumira na Flambeau du Centre ukino kwa Messager Ngozi urumva ni kwa kundi nyine
hariya
Aigle Noir mutama ntabatuma ngo ikibanza pe importe Rumbi zina rya The Fighters ni ngwano gushika ku kanyuma nta bya turakoroka nta bya turatwara igikombe bama bakeneye intsinzi kandi barabizi uganiriye n'abari muri Aigle Noir barakubwira bati intsinzi zacu nizo zitubesha mutama turamunezereza hanyuma tukabaho neza
kaduha
kandi nta harimo abanyamahanga benshi umva bakeneye kubaho umva rero icyo twokwitega n'urukino rwabo rwa Messager Ngozi hari Ngozi rutazoroha inkino zose atari nk'uru rwa muzinga n'urwa Olympic Star rwa nyuma zibiri zirashobora korohera Aigle Noir rwa muzinga rwimirije n'urwa Olympic Star rwa nyuma ariko rwa Flambeau du Centre na Messager Ngozi bose kuri top
Urumva ko bigoye.
Ego reka turabe rero urutonde rw'ingene imigwi igende sumba sumba na manota umugwa mbere ukari umugwa Flambeau du Centre ufise amanota 48 ugakurikirwa n'umugwi wa Les Messagers ngo zifate ikibanza cya kabiri n'amanota 27 ikibanza cya gatatu Musongati amanota 46 ikibanza cya kane Rukinzo Football Club amanota nawo nyene 46 Kayanza United ikibanza cya gatanu amanota 46 nao nyene ikibaza changa tandatu Aigle Noir de Fighters amanota 43 Olympique Star kayifati kibanza chindwi na manota 39 ikibanza cy'umunane mu gwa Vitalo na manota 38 ikibanza cy'icenda Royal FC na manota 37 Bujumbura City ikibanza cy'icumi na manota 33 Burundi Sport Dynamique ikibanza cy'11 na manota 32 ikibanza cya 12 umugwa Atletico Academy na manota 31 ikibanza cya 13 Bumamuru na manota 29 ikibanza cya 14 umugwi wa Interstar na manota atarenga 28 mu gihe Les Elephants wa hariya ibubanza ukafata ikibanza cya 15 na manota 28 Muzinga ikaba ifata ikibanza cya nyuma na manota atarenga 10 Wilson Kwizera imigwi igera ku 9 niyo ishobora gukoroka mu cyicaro cya kabiri
niko biri no kuvuga atagikozwe hari imigwi myinshi itarizera yuko izoguma mu cyiciro cya mbere turetse itatu iri mu bibanza bitatu bya nyuma Muzinga byaheze Les Elephants na Interstar ariko urasanga zizaboma muri ntiziri bugama Atletico Dynamique eka mbere na nibyo na Abuja City ntiraheza eka ni Royal ariko bikaboneka yuko gushika ubu tworonderera kubwa ibiharuro ni imigwi 9 ariko turashaka kuronderera aha gushika kuri nka Abuja City Abuja City aba ntibasya bwose kurabye nka Royal isumbya Abuja City amanota ashika 4 umuntu ashaka kuvuga yuko mbega nimba Royal giye gutakaza izi nkino zisigaye zose no kuvuga yuko iyi dinamike iyi Abuja City zizaba ziriko ziratsinda zose twarabye ibiranga minsi bafise ntibyoroshe no kuvuga tworonderera cyane cyane muri iyi migwi iri hasi nyene cyane cyane iyi Bumamuru Bumamuru biboneka ko umengije neza ariko kandi yaracerewe ije neza ariko yaracerewe niki cemeza yuko inkino zisigaye zose zozitsinda Atletico iri muri zigzag no munsi yatsinda Flambeau du Centre igatsindwa na Abuja City nayo niki cemeza yuko igiye gutsinda izisigaye zose tukaraba iyi dinamike dinamike umengiri gorewe muri no minsi yeruka intsinzi kera
kandi dinamike itarabye neza irashobora gukoroka mu cicaro
nayo iko iragenda
isigaje inkino zitatu izo nkino zitatu bisabwa yuko izisinda zose
urumva ko bisabwa yuko izitsinda zose ariko yazitsindwa zose igatombora ya migwi iri hasi nayo ikaba iri kubandanya itsindwa izo bitomborera kandi igicemeza yuko na nyambigwa izoguma itsindwa urumva ko ntibyoroshe Abuja City nyaza ko kuyiharurira mu migwi ikorokane twatunyarutse kuko n'umugwi w'igisagara cya Bujumbura niho amugwi bavuze bati munzanire insinzi cyanjye ntimutahe insinzi barayizana
ariko na Abuja City nawo nyine ukeneye amanota 8 kugira usigare mu cyicaro cya mbere
uyakeneye mu gihe iyo yindi migwi iri munsi yawo izoguma itsinda kuko nta cemeza yuko nayo izoguma itsinda nicyo gituma tutonyarukira kuvuga gutanze kubega agutanga guhaga ataruko Interstari yisanze mu kibanza munsi ya Bumamuru ariko uwagutanze aba yagutanze hariho biragoye ko twizeza abantu yuko tuzosanga Les Elephants na Interstari bavuyeyo baduge hanyuma dusange imwe muri iyi migwi iri hejuru y'amanota birashoboka ariko ntibyoroshe
kurundi ruhande mu gwa Royal FC eka turabe amanota emigwi isigaje kugira nikoroke mu cicaro cy'akabiri Olympic Star wimuyingu sigaje amanota tarenga 2 kugira ukwiza amanota 21 usigara mu cicaro cha mbere Vitalo FC usigaje amanota 3 kugira ukwize amanota nawo nyene 21 kugira usigare mu cicaro cha mbere Royal FC usigaje amanota 4 kugira nawo nyene wigumire mu cicaro cha mbere Bujumbura City twabivuze ngaho ukeneye amanota 8 kugira nawo nyene usigare mu cicaro cha Burundi Sport Dynamic usigaje gutsinda inkino zitatu usabwa amanota 9 kugira nawo nyene ubashe gusigara mu cicaro cha mbere Atletico Academy ukaba usaba gutsinda nawo nyene inkino zitatu kugira usaba gutsinda inkino zitatu ukanganya urukino rumwe kugira ubashe nawo nyene gusigara mu cicaro cha mbere Bumamuru usaga amanota 11 kuri 12 bisigura yuko mu gihe Interstar uramuka usinze 4 zisigaye ugasabwa kandi amanota 8 kuri 12 mu gihe Les Elephants FC wosinda inkino zose zisigaye Interstar nawo nyene na Les Elephants zisabwa kuronga amanota 12 kugira zisigare mu cicaro cya mbere iyindi migwi nayo nyene ikaguma itakaza kwizera Wilson
ibi ni biharuro bishoboka muri uno mwanya turiko turaganira ni biharuro bishoboka ariko urazi yuko igihe bazoba bakinye 27e journée indwi ya 27 bizoca bihinduka akakazoca gasubigwamo bandika kandi nakuvuga bizogenda bihinduka nico ciza cyiganwa uravuga uti je nkeneya mu kwicungera nkeneye mugabo ugasanga wa undi nawe ari nyumba yawe nawe nawe yagufashije utabizi yagufashije atabizi bizogenda bihinduka ariko urumva ko tugiye mu biharuro bishoboka nuko biri
kadutangurire rero dutandukire hariya mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu aho higanga igikombe citiriwe umukuru w'igihugu kizoba kiriko kirabandanya mu gice ca 8 gishiri ca nyuma aho ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 umugwa Rukinzo Football Club Kwizera Wiso uzoba uruko wakirira hano ku kibuga c'Intwari umugwi wa Vitalo ugo rukino rubona gute
n'urukino umuntu ashobora kwitega byinshi kuri Vitalo ukabona Rukinzo irushizemo ingufu nyinshi turashobora guca tuyitega iriko irashira ingufu cyane mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu ni ukuvuga ishobora kuzoba iriko iratera umugongo Primus League sinzi ko bashobora kuba bafise intumbero nk'iyo Musonga yari ifise mu mwaka uheze iri kumwe na Kocha Jumaine uvuga ati nta na kimwe turekuriwe kureka byose turacabishobora ikizoduca mu myanya y'intoki turaheba ntituzi neza na neza icyo twateguriwe kuronka anako bavuye baronka coupe du president wowe umugwi Rukinzo tuzoburaba ingufu zokoresha imbere ya Vitalo hirya yejo kwa gatatu zishobora kutwereka isura yabo nimba baranyuzwe no kwirondera igikombe cy'umukuru w'igihugu aho boba bihendeye cyane kuko si rimwe si kabiri batsindwa igikombe bakibona imbere yabo ibyo byose birumvikana kuko aha Vitalo yashobora kubatorera koyoka nimba Rukinzo bashobora kuvuga ati Rukino ni nk'urundi Primus League cyane cyane ku izo finali twama tuzitakaza reka tugwanire iki cy'amanota ugasanga ntibashize ingufu zabo zose muri coupe de president Vitalo irashobora gutombora ariko urumva ko ari aleratu niho bigoreye aho kandi ni inkino bazokina zikurikirana mbere yuko basubira mu bya Primus League je ndibaza yuko turavye Rukinzo nayo nyene yagabanukiwe karaba Vitalo ingene cyane cyane naho iri kwiraza inyuma yaho inyuma hayo muri defense hayo gushika ubu hatarabaho kwizegwa
cyane cyane ku bakinnyi bo ku ruhande
ndabona ko ari urukino tutovuga ko menshi ni urukino rutuwiki ama surprise Rukinzo Vitalo ni surprise ntawe mbona ari favori
ku rundi ruhande hirya yejo igenekezo rya 21 igitega hariya kwibwa ingoma Musongati uzowe kurakirira umugwi wa Bumuza FC tuvuge yuko Musongati amahigura afise
amahirwe barayafise bisanzwe ibonye umugwi w'icicaro cya mbere umugwi ugwanira igikombe cy'icicaro cya mbere utsinzwe n'umugwi wo mu cicaro cya kabiri nta kindi biba bivuye ko atari gusamara nta kindi kuba rugusamara
nibyo twabonye mu mugwa urukino rwa Aigle Noir no mu mugwa Tel Aviv
abaravye hije ni ejo urukino rwa Bahar hagati ya New Oil na Lecoq ni migutaye ubwo je kwa New Oil yabakinye ifise ba Chachombala ba Seba
na Pascal Bose
ba Noah numu gukomeye ariko naravye urujejwe igisata cyo gutunga ya mahigano bwa timigwiri hasi batweretse urukino ruri hasi ngwe icicaro cha kabiri kiri hasi icicaro cha kabiri kiri hasi
nk'inkino zibari nke
bari hasi nabana usanga ari nabana baracari bato ntabura so mugunga musonga ati tiza kubura ifavori birashoboka buhumuzi kabata hasi
birashoboka
mugabo ko ari inkino zibiri ko ari inkino zibiri ubwo kubanziriza no gusubiriza umva ko aho biragoye kuvuga ngo musonga ati zosamara inkino zibiri zose reka tuvuge ko musonga ati ifite amahirwe menshi gusumba buhumu
ku rundi ruhande hirya y'ejo nayo nyene umugwi wa Bumamuru i Buganda uzuye kurakira umugwi wa Burundi Sport Dynamic tuvuge yuko Burundi Sport Dynamic ugiye gusubiriza mu ndoma none umugwi wa Bumamuru mu minsi yeze wabasindiye hano ku kibuga Intwari bisindo biri kubusa
ubwo nago n'urukino tutokwitegamwo ishaka ryinshi kuko imigwi ibiri yose yihangiwe no guhunga icicaro cya kabiri ahubwo ibyo by'igikombe cyitira umukuru w'igihugu iyo migwi yose irabizi yuko naho yorenga umutaru bigoye kwizogitahukana ariko ndashobora kubona Bumamuru ishyiramo ingufu nyinshi gusumba dinamike muri uru rukino rwa Coupe de Presida
ku rundi ruhande umugwi wa Message Ngozi uzowakiriye hariya ku kibuga Urukundo umugwi wa Interstar bizoba byoroshye kuri Message Ngozi
kuri Message Ngozi bishobora koroha kuko baracaka bitse uri uko wasezereye Message Ngozi uheruka muri mu gikombe nk'iki
bakenda bo nyine gutwara
Interstar yari igitega niyo yabasezereye ubyibuka mbere umuhengo wa Interstar ntiyari yibereye mu cicaro cya kabiri
ari umugwi nimba ari buhumuza umugwi wo mu cicaro cya kabiri niwo wasezera umugwi wa
Interstar yari igeze gusezerera Message iri mu cicaro cya kabiri mu gikombe cyaheruka
mu
mwaka weze Message isezererwa na Unity y'umuhinga yari ikiri mu cicaro cya kabiri itara iri kwiraja mu cya gatatu urumva iryo shavu Message ngo zifise ryo gukumbura igikombe cyatumye ibona amakungu urumva yuko Message kuvuga ngo izo byoroshe imbere ya Interstar Interstar nyine burya boba bagifise ya ntumbero yo kuvuga ngo iki gikombe ni cyacu nshitira umukuru w'igihugu na Primus League batararokoka ibyo kuyigumamo sinibatse reka twitege yuko Message ngo zishobora kutaborohereza nibyo mengo bazaba bayisanze iwayo ku rukundo
hirya y'ejo na nyene umugwi wa Olympic Star uzowakira umugwi wa Lydia Lydic Burundi Sport for Africa ku kibuga Umuco tuvuge yuko Olympic Star tugiye kuyibona igiye gushyiramo ingufu itahukana igikombe nk'uko yagitahukanye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi
nta kindi kibereye muri kino gihe igikombe cyitiwe umukuru w'igihugu nicyo ishobora guhenda abantu ko igikeneye ko n'ubwa mbere yatanguye iduhenda ko igikeneye tubyita indoto bibiri na cumi n'indwi iragitahukana ariko ubu birumvikana ko Lydia Lydic mu cicaro cya kabiri ntitwavuga ngo nakagwe turabye ingene bagisozera icicaro cya kabiri nanaka ko bibutse kwifuka bwa kera ahandi ho no kugwanira kuduga iyo batangura kujya tuba turi ko turababona mu miduga kuvuga Lydia Lydic barafise imforo yo kuba nk'ubu nta n'irindi higanwa bibereyemo barindire ko icicaro cya kabiri kizotangura umwaka uza ushobora gusanga ari inkomezi zabo zose ari igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu tugwa mu kibuga na Olympic Star tuvuga ko ata byinshi ifise nko muri Primus League iri kwiragwanira umva n'urukino twitege kwitanga hagati y'iyo migwi ibiri no gukondora nabishobotse ego kuko nimigwi ya ifitaniye kahise bafitaniye kahise ku bucuti bafitaniye na kahise ko guhangagurana urazi ko kenshi Olympic Star yagiye yivyukiranye itsinda rya Ridic urumva ko Ridic baracavyibuka Olympic Star yagiye iradukorera ko nico gikombe cy'umukuru w'igihugu kimwe Olympic Star ifite muzari yasezereye harimo Ridic Ridic kibiya mbere uwo mwaka nyene Super Coupe Olympic Star irabatsinda urumva ko gushika bafitaniye kahise katoroshe Ridic ikunda kuja kubatsindira muhinga gushika ubu nta numwe niteze yuko agiye guhebera ubundi nico gituma nkubwiye nti no gukondorana turashaka kubyitega mu rukino nkuko
yego ku munsi wa kane igenekerezo rya 2022 isa icenda ku kibuga intwari umugwi wa Tel Aviv ariwo wasezera umugwi wa Aigle Noir uzowe kuri akira umugwi wa Flambeau du Centre tuvuge yuko Tel Aviv giye gukora ibitangaza nkuko yakoze kuri Aigle Noir
ibyo ntawo bivuga ko menshi kuko Flambeau du Centre bujya ngo bafite igikombe cy'ubumwe umwaka kandi bajya bamenyereza babo bari muri bamwe bavuga ururimi rw'Igiswahili ubona kuvuga imwe muvuga ngo nyota njema ngo inyenyeri bari inyenyeri nimba ari izuba ngo riza kukwerera rya kakare yari kwakira hakiri
kare
mu gatondo ubona tuno munsi riraka sasa batanguye neza sezon batanguye igikombe cy'ubumwe nkuko Aigle Noir yabigira wa mwaka yatahukana akitwa gakombe gakinigwa i Burundi yatanguriye kuri ako k'ubumwe numva Flambeau du Centre ijya ni intango ni ukuvuga ni mwanzo mwisho afite intumbero y'igikombe icyitwa igikombe mbatera vive mu cyiciro cya kabiri ni bimwe twamye tuvuga ni uruseko ubonye umugabo mu cyiciro cya kabiri ugusezereye mu gikombe kandi uri mu migwi iri kwirwanira igikombe nyamukuru cy'igihugu birumvikana ko Flambeau du Centre tare kuri we gusamara na gato akumbure ko inkoni yakubise mukeba ari we Aigle Noir katumwite mukeba natarukeba turumva hagati yabo bategereza kuyirenza urugo bagakora ibishoboka byose kugira ngo ntibaze kwibuka kwipfuza gutsinda Tel Aviv yabakoze mujisha
kuri uwo munsi wa kane nyene ku kibuga ingoma isaha icyenda umugwaga wa Garage FC Express uzowe kurakira umugwa Lumière de Mumba iyo mugwa nico
urukino rwiza cyane migwi yose yo mu cyiciro cya kabiri nta n'umwe wakorotse baraciye mu cyiciro cya kabiri bararuhutse ntabibafatiriye ntabe uvuga ngo tukavunikira ngaha ngo bijye bindi bice bipfa rukino rwiza cyane atabeshe umuntu yo naruvuga ko no kurindira gusa ibizoruvamwe tukaraba ubundi mugwe mu cyiciro cya kabiri ugiye kimwe cya kane cyiciro
mu kurangiza umugwa wa Royal FC uzobukurakira hariya mu Ruyigi umugwe wa Buja City Bujumbura City
aho rero ntibyoroshye kuko Buja City turabona yuko menga iby'intumbero y'igikombe ntibisi byo barimo
bakinyira ati ntibakoroke gusa
iyo wegereye na bamwe mu bari hafi y'uburongozi
bw'umukino
barabiduhiganira
igikombe
twese ibikombe ni ukurerera igisagara cya Bujumbura umva kuvuga ngo bazoja gutsinda Royal burya Royal nujya mu menyerezo wabo dushobora gusanga bafise intumbero y'igikombe kandi barashobora kukiroga
byose birashoboka
na cyane cyane kicitira umukuru w'igihugu hariho no kwitega tukaraba Buja City kenshi iyo itari muhiri wayo i Bujumbura ikunda gutsindwa kandi kenshi iyo yatsinzwe bigora kwigombora remontada birayigora Buja City aha nditeze ko Royal niyo bitarajwe ishinga n'ibya Primus League bisanzwe biraje ishinga niyi nyene Buja City Royal yafise amahirwe yo gukuramo Buja City kuko Buja City ndabona umengo igira ishira inkomezi nyinshi muri Primus League kugira ntimaramazwe no gukoroka nayo mu gihe iby'ibikombe dusanzwe tubizi ko mu ma prerogative mu ntumbero nyamukuru zabo bitarimo
Ego ubwo n'ubusesanguzi rero bwa bw'umugenzi wacu Wilson Kwizera asanzwe akorera insamirizi y'imico kama Wilson Kwizera reka ndagushimire ndibaza yuko ubundi munsi tuzagukenera uzotwita
bona mandahari mje ndagushimiye kuba bantumiye na we ko indundi ni ndundi ngani wacu
muhira turi mu rugo
turetse no
wigeze gukorera
turetse no mu byinkino no mu bya entertainment turakorana na indundi umba ko ndabakurikirana kandi nkawe nagukurikiranye ugikina kugukurikirana nk'umwije makuru biroroha ugasanzwe uri umugenzi mu bisanzwe temberanira mu masite umba ko ntumira muri studio bibara karusho ntegeza kwitaba mu gihe ntafatiriwe cyane na afisi ibindi bimbuto
yego yego mbwira mwumvise bitari bike ubusesanguzi bwa Wilson Kwizera asanzwe akorera insamizi y'imico kama reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse nkabonera na kandi kuko bifuriza umunsi mwiza isango ni ku nkino z'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu ku munsi wa gatatu bye bye